Nna ke nna Lerato Segopolo mo Gaukeng. Ke tsentse implant-e ka 2014 ka di-12 ka June. Tshwantse ke be kile go entsha ka di-12 tsa June ka 2017. E le reile teng ba re thusitse ba tswa ba re ba re ga ba e bone ba stitch-ile gabedi. Ba ba bua ba re na date e nngwe gore ba go re ntsha di-stitch. E le re tsena ra go ntsha di-stitch ba rile ba re ga bone ko hospital ga ba ntshe di-stitch. Re boa ko hospital di-stitch tseo ke rona re di ikitsitseng re sa itse gore di ntshwa yang. Ba ba rena date ba rile date e nngwe gape gore re boe re hospital re ile ko hospital ba ba sa re thuse. Ba ba rena date e nngwe gape. Be re boa gape re ya hospital ke re tsena ko hospital re busitswe ke Dr. Mathe. Ara ka se re thuse re tle la bone. Be re mo bolela gore re nna kgakala ene ga re na madi se leng se leng retrievable. A ba tswa re nya nna nka se re thuse nou yana kwa se go lata. Ene go se lata ene le ka nna ka ma past 10. Ke ga re boa. Re boa itla re tsena mo dry hearts. Be ke botsa yo gore a tse ka ha re ye ko tliliniking re go botsa. Ba tswa re nya le ha di ntshiwe. Be ke re nya mme a ra go boa gape re boela ko taung. A rena mama a se ka tlhole ke boa. Ke a re le nna gona go ga ke na go tlhole ke boa cause ga ke na madi.
So reason ya gore le kgone go tsenya di implant tseo e ne le
ke nako ya banthomela banthu ba re ke ye taun and then ke tswa sekolong and then after school banthu ba re ke ye taun ke maa ke nna ka tshone go ya taun ya cause go lata banyana le ka moso bana wae bona go na tsama karata gago ga ke ya taun le bone banthu ba ga ba e bone and then ke tswa x-ray ko x-ray ba e bona ke tlile ka yone pampiri ya x-ray keo ba e bontsha gore ntho e teng mo pampiring ya teng ba e bona maroboto a tshwanetse ga entse and a re ga e bone and o nthela o ntshitse batho ba ka nna mo ma 200 a bantsha ntho
Okay.